Abusamfoɔ nɛ kwabi me deɛ no yɛsi abɔnten na manyam nnuanom mmienu a mpɛsɛ me ne ɔmu di nkɔ mpɛsɛ mbusa wɔ mo nsɛm mmienu mmiɛnsa bi mpakyɛ yɛfrɛ m kwabi na wo so ɛ
frɛ me man dk
mpakyɛ wɔ so
ɛnɛ
mewɔ question baakɔ de ma mo
okay.
Question ne sɛ wobɛpene atwa wo kɔkurumɔti baakɔ ade agye 500,000 euros.
To me, dear, I own sana,
unai, kukrumutino, dear, mooduno.
Baby, me.
Oh, me, who you? You, 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 you,
you,
you, you, you, you, you,
you, you, you, you, you,
you, you, you, you, you, you, you, you,
you, you, you, you, you, na 500,000 euros tu yenye sika kitu wu.
Na hospital ni nina omba safa huka aka hon.
Na kukumuti umu uchwadi ya edi.
Oh, eno de sao de usika ne ukana uhia.
Saa. Hey. Kuhu?
Uye wada quick.
Sika ni bibia ye jeni u, bibia.
Sende ye umu chwa ya ne kano, eni sika ni nina o honu.
Edi ya jese.
Ana unia, oso ujwe huse, sika ne kano nina e jeni u. Range of a
tattoo. Hi. Me mean ah.
No uni answer, what you say?
It's a midnight party and on beach at the any other beyond my dress you couldn't tie and my shirt socks and Pabway. Eh?
Sir?
Ah? What you want say?
Ah, some
day, Papa. Must I have any Zicano the end here? Fabra.
Mingy. No uni, who conclusion to anything?
Sika de ma se yu e ye po ki ene mo fa mere meji
o beji o ene quick
more money sick.